Kia ora, ko Potowaki te maunga, ko Matatua te waka, ko Whakatane te awa, ko Pūkeko te marae, ko Ngāti Pūkeko te hapū, ko Ngāti Awanui Arangi te iwi, ko Natasha aho. Come on whānau, it's your turn to get behind the challenge. It's over to you.